Na farko ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Dr. Abdulaziz Yana Abubakar, did I know?
Come on,
Shugaban, end to end, to a hali, follow me. I'm gonna do it.